Masithi unomgca esizombiza ngoba ngu-ray AB. I-ray ngumgca ke onesiqalo ongenasiphelo. Le-ray izoqala kwincopho A ukuyotsho kwincopho B kodwa igqithele. Sizobiza ngoba ngu-ray AB. Sithe i-ray ngumgca onesiqalo kodwa akanasiphelo. Enye i-ray yethu ke sizothi ngu-ray bani AC. Yona izoqala kuncopho A ukuyotsho kuncopho C. Incopho yintoni ke? Yi-point. Ukuqala ngoku sizothi ukuqala kwi-point A ukuya kwi-point C. Ngoku sino-ray AC no-ray AB. Into esiyibonayo engumdla zombini ezi-ray zidibana kwincopho engubani engu-A. Le ncopho siyibiza ngoba yi-vertex. Apha ezi ray zimbini zifika zenze intoni ikona. Le kona siyibiza ngoba yi-angle. Sizoyithiya ke. Sizofuna ukwazi ukuba sizoyibiza ngoba yintoni gama lale kona, ngamanye amagama igama lale angle. Le angle siyayibona uba inencopho engu-A. Le ncopho ingu-A sithe kaloku yintoni yi-vertex. Ngoku le angle ina-vertex A. Masithi ke sifuna ukuthiya le angle. Le angle bese sitshilo kaloku ukuba ine-vertex engubani engu-A. A is the vertex. Le angle ke yona xa siyithiya ngoku sizothi u-A is a vertex of the angle. U-A yikona okanye yindawo yodibano yantoni yale angle. Kaloku i-A yindawo yodibana yezi ray zimbini. Kutsho kwenzeke intoni i-angle. Ngokuthina into esifuna ukuyazi apha kukuba sizoyithiya kanjani i-angle yethu. Sizothi ngubani igama layo. Le angle xa siyithiya singayibonakalisa ngabani ngoluphawu. Oluphawu lukhamisileyo ingathi yi-less than. Xa sisithi less than sign kodwa ayiyo. Oluphawu lukhamisile kodwa apha emazantsi lona lulele aluphindanga lahla. Oluphawu lumele ntoni libonakalisa intoni i-angle. Ngoku sathi xa siyithiya le angle ngu-angle BAC. Okanye ngu-angle CAB. Singayitshintsha-tshintsha. Siqale noba kungobhi, noba siqale ngabani ngosi. Kodwa into efuneke yenzeke, u-A oyi-vertex yethu, funeke ahlale phi esesiphakathini yena, noba uyibhale ngophi hlobo. Kodwa ezinye izinto eseqaleni nasekugqibeleni incopho ungazitshintsha-tshintsha. Ngoba kaloku uyabona nawe apha lo A sithe yi-vertex yethu indawo ebalulekileyo. Kutheni nje singazuveke sithi le angle ngu-angle A? Masibonakalise. Kaloku ngamanye amaxesha sizoba nemigca emininzi. Ngoku masithi sine-line segment. I-line segment ke yintoni? Ngumgca onesiqalo nesiphelo. Kanti i-ray yona inesiqalo kodwa ayinasiphelo. Le-line segment ke izophinda ithini ihlangabezwe okanye idibane nenye i-line segment. Masithi le-line segment yethu yokuqala ngu-DE. Line segment DE. Umgca onesiqalo nesiphelo. Siyayibona iqala kwincopho D iyophela kwincopho E. Iphinde le-line segment yethu inqunyulwe ngu-line segment FG. Siyabona, apha kule line segment, sinekona ezininzi. Phana kula ncopho H, kulapho kukho i-vertex yethu, apho ezi ncopho gxebe, ezi kona zethu zidibana khona zonke. Kaloku sithe i-vertex kulapho imigca yethu itheni yindawo yodibana. Uyabona apho ku-point H, ngamanye amagama ncopho H, sinenye i-angle engu-E, HG, okanye enye i-angle esinoyiveza ngabani ngo-FHG, okanye angle FHE, okanye angle DHE. HG. Siyayibona ke ngoku uba yintoni isizathu asinokwazi ukuthi igama lale angle ngu-H ngoba asizuyazi ukuba sibhekisa kweyiphi na. Uba sikhe sathi i-angle xa siyithiya sayibiza ngento ngonobumba omnye asiyazi uba sibhekisa kweyiphi ingakumbi xa sinekona ezininzi. Ngoku lena i-angle ino sesibhalile apha ngu-angle EHG okanye angle GHE. Besithe into ebalulekileyo ukuba i-vertex yethu funeke ihlale esesiphakathini. Xa sisenza lena i-angle ke siyibonakalisa ngalo mgca u-blue kunye ne-ray zethu ezi-blue singayibiza ngoba ngu-angle DHG. Angle DHG okanye angle GHD. Kaloku sithe singabatshintsha-tshintsha onobumba bethu kodwa unobumba H yena funeka ehlale esiphakathini. Singaqhubekeka ke senze kanjalo na for ezinye ii-angles zethu u-angle FHE no-angle FHD. Okusalayo into efuneke siyibonile apha ukuba kutheni le nto i-angle singenoyithiya ngonobumba omnye ngoba unobumba omnye uze senzela ingxaki singayiqondi kakuhle kakuhle uba yeyiphi le angle sisingisele kuyo. Masigqitheke ngoku siyayibona ukuba yintoni i-angle. I-angle sithe yikona. Ikona ke sathi ukuba xa kukho imigca emininzi enqumlanayo siba ne-vertex. Ngoku sizogqithela siyakwazi ukuthiya intoni i-angle. Into efuneke ukusiyenze ke ngoku kumeta ii-angles zethu ukuba zinkulu kangakanani. Masithi sinale migca sinezi line segments zethu u-AB no-AC. I-line segment sithe yi-line enesiqalo engenaso nesiphelo. Ngoku sizoba no-angle BAC apha siyabona. Masiphinde ke sizobe eminye imigca emibini. Apha sizoba nabani? Sizoba no-XYZ. Ngoku siyabona ubana lena imigca ikhamise ngenye indlela. Into ethetha ukuthi ii-angle zethu azizofana. Ngoku sino-angle XYZ. Ulena ina ibhalwe ngantoni ngombala oluhlaza. Umahluko apha siyazibona ukuba ezi angles okanye ezi kona zikhamise ngokwahlukileyo. Lena ikhamise kakhulu. Lena ingapha ngasekhohlo inemibala etyheli ikhamise kancinci. Into ethetha ukuthi siyayibona i-angle yethu itheni zohlukene. Sifuna ukwazi ukuba sizozimeta kanjani. Sithe lena ingasekhohlo ikhamise kangakanani kancinci. Lena ingasekunene ikhamise kangakanani kakhulu. Into ethetha ukuthi xa sizimeta ezi angles zimbini sizokufumana amanani ohlukeneyo. Into ezolandela ke ngoku sizofundisana ukuba sizimeta kanjani ii-angles. Yonke le nto sizayenza kwintoni kwi-video ezolandela. Okubalulekileyo ngoku siyakwazi ukuthiya i-angle, siyakwazi nokuthini ukuzoba ii-angles zethu. Siyazogqitha ke ngoku siye kwi-video elandelayo. Enkosi.